Chuti wakunzi uruga gwintara Gitega turamukije twongera tubaha ikaze. Mu ntumbero yo kuraba ko imigambi mikuru mikuru ibiri yatubeho neza na twiteho amagara fashwe mu mugongo n'umugambi wishinze iby'iterambere mu ntara ya Gitega Mesure d'appui à la résilience de la population du Burundi mu Kinyamazuru. Urongozi bw'intara ya Gitega bwarishikiye ku kivi makomine asanzwe akoramwo uwo mugambi kuraba ko imigambi iriko irashigwa mu ngiro. Ayo makomine nayo arangurwamo uwo mugambi watubeho neza mu ntara ya Gitega akaba ari Makebuko, Itaba, Bukirasazi na Buraza. Uwo mugambi kawarerekanye ibikorwa ariko arangura muri ayo makomine aho iyo migambi ibiri ikorera mu bisata bitandukanye hatwovuga nk'igisata cy'amazi meza n'isuku n'isukura n'igisata cy'amagara y'abantu n'ibindi. Umuhanuzi wa Buramatari ahereterambere mu ntara ya Gitega Serge Sabukunze yarabajije ibibazo bitandukanye abo baranguriye iyo migambi mu ntara ya Gitega aho bagerageje kwerekana ibikorwa amaze kurangura ndetse n'ibisigaye. Serge Sabukunze yanabasabye kumenyesha uburyo bwatunganije kuri buri komine ndetse acanabasaba gutanga icyegeranyo cyaho ibikorwa bigeze.
Amazi ngaha twifuza kumenya uburyo mwa mwarakoresheje
mwishyirwa mu ngiro y'umugambi tubeho neza harabayeho murabizi neza ko ifise resistance zitatu rose resistance ya mbere jaye ni vya secrétaire alimentaire resistance ka bijaye na hygiène assainissement nutrition na resistance gatatu jaye na cohésion sociale muri yo activité ya kabiri muri yo resistance ya kabiri rero jaye na hygiène assainissement nutrition le projet a construit une addiction d'eau potable yo addiction ifise ibirometero chumi twachi twa ibirokoje yimvira ko ahantu akenerwa amazi cyane ariko nko ku mashuri ku masanque de sante no mu mihana donc yagize yagiye ashiraho des points d'eau menga ni 13 points d'eau si je ne m'abuse 13 points d'eau zifise amazi ubuhuye amazi meza kandi turazi neza ko aya mazi yafashije kitari gito kubera nk'ingwara zijanye na nisukurike uretse inyigisho zatanzwe n'umugambi nyene twarabo twarumvise neza mu maraporo ko zagabanutse indwara zijanye n'isukurike nka diare zaragabanutse cyane. Amazi rero ubuye ashitse ngaha abantu baca biyungunganya rezi frasi sosiyali zari yungunganije tugaze ziyashira indani mu nzu kugira ngo abantu bayakeneye bayakoreshe. Yego ikindi cyakozwe ni uko en plus ya y'ouvrage harabaye ibikoresho byatanzwe kugira ngo entretien utilisation ntizo have iba y'umwanya muto kugira aba les comités mis en place et formés sur la gestion des infrastructures zaronse ibikoresho kit y'aba fontenier yaratanzwe turatanga n'uburyo bwo kwiyunguruza bw'abantu bazofasha ngaha aba muri aya makomite bararonse amakinga baronkeje amakinga baronswa n'ibindi bikoresho bitandukanye. Yego
two nshobora kumenya uburyo byoba byaratwaye kugira ngo mushe gushikana amazi aya mazi ngaha twatwifuza kumenya uburyo mwa mwarakoresheje
cyo ngira ngo umuntu yoja mu mpapuro c'est vraiment le chiffre exact du montant utilisé pour l'aménagement de cet ouvrage. Je pense que je peux vous donner ça de suite à couvrir.
Parce qu'il faut savoir que nous avons dit 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 que nous avons dit
Sada uki barumu sada kuchete kulia.
Eko.
Yani kwa vile tangu biharu rumi tangu nyerani.
Eko. Hambavu ino nhuzeye ya hano mwashize amazi kuino santre do sante zunfi kanako akoresh kwa nabano baba sanzwe bari ngaha. Eko. Ngira ngo turaza kuronka akanya kukubaza abasanzwe bari hano none mu bene gihugu aho mwacishije uyu mugende mwatubwiye ko hariho 13 points eske none aho hantu 13 naho ntuzeye naho umugende waciye canke n'abantu bagiye barahura bakuye kuri uyu mugende
urakoze kubaza icyo kibazo. Yego urabona bari ko barubaka inyubako nk'iyi hari ahantu usanga iciye ahiciye rero kugira ngo abo bantu nabo bagire ako ico bahakuye twaje twubaka irobine y'amazi kugira ngo abo bantu mu cungararo bari hafi na hafi yo prendo bashobore kuronka amazi meza no kuvuga yuko sabantu bayakwega amazi yahaciye twahekenda turasiga prendo sabantu bakweze nayo nayubatswe impande y'umuringoti twara amazi
ari kindi kintu nashaka kongera ko bitoyi abahinga batubwiye yuko bariko bararaba debi y'amazi iyava niyashika baravuze yuko aya mazi aho yashitse ku ikomine huboneka ubundi buryo ko yashobora kubandanya nk'ibirometero bitanu birenga nimba hari nk'indi centre communauté yo bikeneye nk'ayo mazi ujye bubonetse abafasha babonetse twibaze yuko bashobora no guseriva abandi bantu nyine barenga kuri abanye bashoboye kubeneficia bivuye ku mugambi watweho neza
mbe none iyi proje ifise ikiringo kingana gute nshaka kumenya ikiringo iyi proje isigaje yari ifise ikiringo kingana gute imaze gukora ikiringo kingana gute hanyuma wakwira mu gitweshure neza ni ibihe byari bitegekanijwe gukora gukorwa muri no komine ni bya ibyakozwe bimwe turabona amazi nibyo byari bitegekanijwe byonyene canke hari ibindi byo babisigaye bitegekanijwe kuri no komine byo bitarakorwa naje twa twifuza kubimenya
murakoze umugambi ufise inkingi zitatu nkuko nari navuze mu ntango hari ibijanye no ku securite alimentaire gufungura neza n'ukunganira imiryango kugira ngo ishobore guteza imbere imirire aho muri ico gisata rero ntitwakoreye mu mitumba yose ico gisata ca mbere novuga ko ca securite alimentaire twakoreye ku mitumba ine iri mu yindi zone mahonda iyo mitumba ni Bibate Gweza mahonda na Gitaramuka aho oye twakoreye ibintu bitandukanye bijanye n'uburimyi n'ubworozi ni ukuvuga ko twatanze y'impene turatanga y'imbuto zijanye ziteza imbere gufungura ni ukuvuga les produits biofortifiés les semences biofortifiées pardon z'ibijumbu hacher orange les patates douces hacher orange le haricot biofortifié le maïs biofortifié ku miryango itari mike yababa 2,256 hanyuma muri ubwo rukurikirane nyine rw'ibikogwa harabayeho inyigisho zisaba ko abantu bijukira ubuhinga bwa kijambere turakurikirana kandi muri iyo zone niko ndavuga bya sekitari matesi twakoreye muri iyo zone harabaho inyigisho zitandukanye mu magrupe twita maope amaorganisation de producteurs kugira ngo bashobore kwimbura imbuto zigifise ubuntu zoba disponible muri ako karere kugira zishobore kuba zibitse neza turubaka n'ihangare de stockage kuri chefferie ya Mahonda hanyuma muri ico gisata nyene harashizweho amakomite akurikirana ibyo bintu harashigwaho ni haratangwa n'impene zitari nke twatangira impene 8 ku mugwi indwi zivyara n'isuguru y'amaraso ya kijambere mu gisata kigira kabiri kijanye na hygiene et assainissement nutrition harabaye inyigisho zitandukanye harabaye gushigikira abavyeyi bonsa n'abibungenzi haratangwa imfungurwa zigarukira amagara y'abana batashikana imyaka 6 abo bose kugira ngo habeho iterambere ry'amagara y'ibibondo kuko iterambere riva mu rugo murabizi mu kijyanye n'igisata cya gatatu usubiye inyuma gatoyi harubatswe na latrine kuri centre de santé twubatse latrine imwe ko zari nkeye muri proje zari zitanu twagiye turubaka imwe ku ikomine kugira ngo ikoreshwe ku bitaro twasanze bikenewe mu gisata cya gatatu
iyo latrine mwayibatse hehe
Nyarunazi sedese nyarunazi mu gisata cya gatatu kijanye no gukomeza imibano no kurunganira kunywana kw'abantu ariyo twita cohesion sociale harabayeho inyigisho zitandukanye zijanye n'imigwi y'amahoro harashigwaho ama komite ku mitumba ama club de paix tuvuga ariyo migwi y'amahoro irunganira gose kugarukana mu kunywana kw'abantu niho nico twicaraho gose kugira ngo ibi biriho birubako cyangwa ibyubatswe na leta biriho biri ku mitumba bikingigwe abantu bamenye neza ko ari ku neza yabo ibyo bintu byubakwa harabayeho rero n'undi mugwi witwa CVA nyumviriza nterere ushigwaho kugira ngo mu rugo amahoro abonetse kuko ariho ico ntavuze cy'abatanga muco gifasha kugira ngo mungu abantu bumvikane babane neza ntibabane nk'ibikoko umwe wese akisanzura mu byo asanzwe ajejwe ntiyabeho nyagufana nyagukira aho nkushatse kuvuga nk'abagabo ugasanga barenganya abagore abana bagaca bahaburira ibyo bateje imbere nico cha twagikoreye ko ubu turi mu kuri etape yo gusozera kwemeza abo bantu twita batanga muco ko bo bandanye bakora mu gihugu bemewe na babana CVA nayo ndavuga nayo ifasha kugira ngo inyubako za leta ziriko ziraba ama service abarandi par leta abe neza gusumba no kuvuga yuko twita nyumviriza nterere uwari we wese arafite icyo yoterera kugira ngo bishobore kugenda neza gusumba kuko ahanini iyo umuntu asohose mu rugo agasohokana amahoro hanyuma agatahashavuye cyangwa atatunganirijwe biba byabaye hagati mu kibano cyangwa ku maservisi ya leta kuko nkubwiye kwa muganga ntibakwakire neza cyangwa ntibagutunganirize nk'uko bikwiye utaha utameze neza washika muhiru ugasanga birabateranije ugasanga ishavu ritaye ku wundi muntu ijo gituma rero tuvuga tuti no mu maservisi landi no mu maservisi public handi harakenewe ko hobaho inyigisho cyangwa intererano y'abene gihugu no kuvuga yuko muri uwo mugwi ukreya ushiraho ikibanza cy'abakoresha inyubako za leta n'abatanga amaservisi kugira ngo bavugane ntibahave biyumvirana nabi ngo yari kungirira uku yari kumufata neza uku yari kunjyamika hajya atazi neza yuko n'ivyo bintu bihari mugabo bagiye hamwe bagahura bakaganira bagateranya ibyiyumviro umwe wese aramye ati byaburiye hariya kuko umugambi icyo gisata cya CVA gifasha mu kuganira kw'abantu basangiye gupfa no gukira hanyuma hakabaho icyo twita plaidoyer ibyo badashoboye ibyo sante dosandashoboye ikaca ibibaza aho bishobora kuva nko muri conseil communal
murakoze ariko ntoranyishura neza ku bibazo nabajije ibibazo nabajije nyanda bisubiremwo hari hategekanijwe iki muri commune Buraza muri uyu mugana mwavuze ibyari byaranguye ibyo mwaranguye ni saba mugaturagomba kumenya ibyari bitegekanijwe kurangurwa biri ku rugero birungana gute twanabajije hari hategekanijwe uburyo bungana gute kuri iyi projet muri commune Buraza hamaze gukora uburyo bungana gute hasigaye ubungana gute nibyaha bisigaye kurangurwa hanyuma nabajije ni n'umwanya projet izo ima izomara dure do via projet turifuza kumenya umwanya projet izomara cyo ni cyambere projet ifite uburyo bungana gute buri destine kuri iyi commune bien sûr hanyuma hamaze gukora uburyo bungana gute konte tene n'umwanya hasigaye kurangurwa ibingana gute uburyo busigaye bungana gute
urakoze nashatse kuvuga ibyo twashoboye gushika ko mugabo nk'uko bivuze mu uyu mugambi tubeho neza wari kumara imyaka itatu amezi 36 ego uhereye itariki imwe y'ukwezi k'umunani 2019 le 1er août 2019 jusqu'à le 30 juillet 2021 mugabo kubera ibyagiye biraba vya covid vyagiye biroka magiti
numva no kuvuga yuko ubu neza na neza musigaranye amezi sijo amezi neza neza abiri kugira ngo umugambi urangire
nica nako ndasigura
rero nagomba kumenya ari byari byarategekanijwe muri commune
ntuye gatoyi ndirenda sigwa ni kubera hagi harabaho utuntu twatumye umugambi utashigwa mu ngo zari bitikanije tuherutse kuronka amezi 9 y'ukubandanya gukora uyu mugambi gushikana kwezi kwa kane 2022
et tukira ngine faire de notre année
ego
ego imyaka itatu muri kino gisata kijanye na ingene ya sensema kuko nizo nchiki kwa chambere mutweretse hari hategekanijwe iki uyu mugambi muri commune ya Buranza
muri commune ya
kumenya rero muri 36 mois ivyo mateza kurangura ubu musigaje amezi abiri kugira ngo proje irangire turashaka kumenya ivyo ari bitegekanijwe muri commune tumenye ibyarangwe mwabitubwiye bimwe turabibona tugomba rero kumenya ibyari bisigaye mu byari bitegekanijwe cyo turaba yuko nikiringo mwasabye ko babongera cyo tumenye n'ivyo muzoca mukora
urakoze ikijaye nibi n'igisata cy'amazi n'isuku n'isukura ibyari bitegekanijwe byarangowe byose byose no kuvuga yuko hari hategekanijwe iyi addiction y'amazi akaba hateganijwe gutanga inyigisho ku makomite ayo makomite yashyizweho yarongeje inyigisho gutanga lokite fontenier yaratanzwe hanyuma sinzi ko ndashanja ku bijyanye na nutrition
nge gato urumva ko ntuzeye kuri njyanye na bijyanye na ntuzeye ijene ya senisema umugambi wararanguwe
100% asigaye
ifikana yuko muki imbere umva mu byo bivikana yuko mu meza abiri asigaye umva yo ntangorane
oya
mwe matekanije birometero 10
byarakozwe
narabikoze mwarashizeho 13 points mwarazishizeho mwarashije kwigisha abantu narabikoze zumvikana yuko mu bijanye na hygiene ya senisema ni 100%
yego na latrine
yari tezi
yarubatswe reception provisoire yarabaye
nyarunaze
yego
ni kuvuga yuko kijanye na hygiene ya senisema realisation ni 100%
100%
siko
yego
okay je muri marategekanije byose byararanguwe hama mu bijanye na securite alimentaire
sekurite alimentaire na wabwiye ko tuyikorera muri iriya zone ya Mahonda
yego
ibyo byari bitekanijwe kwari cyambere gutanga imbuto ku miryango ishyika hafi 2056 twarabahaye imbuto twaho prise twarabahaye boutille de patates douces à chez orange twarabahaye adiro prise imbuto z'ibigori kuya dukwiza ibiro bitatu par menage par saison twarabahaye
kilo
twazi kwijije ko ubwami twabaye 1.5 kilo ni nusu bakari turasuka turabaye kilo ni nusu birakwira bitatu turabaha ibiro bitanu by'ibiharage birobanuye ubwami twabahaye une variété bita marque 44 ubwa kabiri twabahaye ibiharage byitwa musore nabyo nyine ni bio fortifié
okay
yego turabaha na les plants fruitiers zigizwe na orange maracuja na prunier twarakoze kandi la protection des sols tugira ibintu bya makombe de niveau izo byose byaratewe ku bwatsi mbwa ntibirahera icyo wowe cyagize ingorane habayemo sono vuga nti bandire harabaye mu bintu bitoro bitatworohe kugira ngo dushire mu ngiro mugambi abafoniseri bwa mbere bari desiste ku bintu bya fonitere de zekrado sush cyangwa bintu mu kugurura makurbe de rive les vulnérables n'ont pas été à la hauteur ko byari bigoye tujatu cyatu tukoresha ya munsi wa kane wa
jumia environnement
aho bashoboye kugurura imiserege yose ihari yatewe ku bwatsi mugabo problème turi à 50% de ce que nous devrions faire.
Vous êtes à 50%?
À 50%.
De réalisation.
De réalisation. Hai ma twa rubatse
urumva no kuvuga muri 36 mois. Muri 36 mois. Mhm. Mwashye gukora 50%.
50%. Tuko urabizi amakuru bedo nivo akogwa apimwa muti agakogwa batarateragira. Bamaze guteragira c'est fini on avait.
Igihe mwategura le projet. Buna ibyo ntimigeze mu bi prévoir yako iko bigenda.
Voilà, tu vois, il prévoit. Il a dit, comme vous voyez, tout là, c'est une saison, il y a activité. Vous savez, il y a un projet. 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 Il y a un projet.
Vous êtes à combien?
Toi, tu as gagné 247 qui seraient distribués.
C'est ça. Bon, vous êtes aux environs de
85%.
85%. Oui, est-ce qu'il y a 200? Moi, c'est 2004. 2560.
2560. Toi, tu as gagné 247.
On va vous êtes déjà à plus de 95%.
Oui, oui.
Ça me gagne au niveau des discussions de chef. Alors quand même, quand nous utilisons pour organiser les bénéficiaires, quand nous avons un mauvais état, nous avons besoin de suivi. Alors période de suivi, utilisons pour voir où on va. Au moins, mon hédige, vous êtes en train de faire période de suivi. Au gars, on va d'ailleurs va humiliser. Pour nous autres, on va. Je vous tiens une météo, ce qu'on va nous, vous formez avant nous, avant, avant d'y avoir accès, avant d'y jouer,
hanyuma rero ko urumva déjà le projet il a chassé 2 mois twashaka kumenya mwaramva mwarasavye prolongation mwache musaba n'amafaranga yazo gukora muri zone F mu F mu cyane muzokoresha juste le budget mwari musanganye
bayita ni no cost extension donc ni prolongation sans frais donc na mahera yasigaye remonta à louer aux activités du projet ntiyaheze ni yo twaciye tu
Je suis venu à la maison. Nibaza yuko déjà mu iyo période yose nima marakoze raporo ntima duhaye copy
nta raporo twagize
eh faut produire la raporo vous allez produire la raporo kugira ngo mudushiremo na budget tumenye le budget yari alloué à la commune Buraza les prévisions les réalisations hanyuma naho mugejeje na taux d'exécution na taux de KSM. On va à 2 mois de la fin du projet. Et bien, comment on va faire une prolongation? Vous allez produire le rapport rapidement. Vous allez kwiduha
eh bamwe mu bene yego bashitswe ko niyo migambi barashima kuko nabashwe kurangwa iyo migambi kuko ubu atakibazo cy'amazi meza bafise kandi bakaba banayavoma na hafi
ndore nitwe gute ego keneza Emeline Mbega Emmanueline aya mazi bazanye yarabagiriye akamaro arisho mushima kwa aya mazi mushimike Nicho chonye nemkera mwavoma he no mfise ngwane zi izihe kubijanye namazi.
Bara barinda ko tudu
musatsi. Utwo gusa.
Kandi twa pasikazi azo pirasi siningo.
Ego pasikazi ya Mbega ayamazi babazaniye akamaro yagiriye mwebwe mu mijyango yanyu ndetse no mu kibano.
Eh mera tugiriye akamaro keshe kandi twavoma mu mwonga tukamerwa nabi. Tukavoma amazi mabi ayatemba ngaho mu mwonga. Ariko turashima gose kera ya mazari hafi twege mbere ya sana dusanze muhira yego naba mukajojo twata tukavoma
emera kandi ariko bwa mbere yobwije byagenda gute abana bwa cyarikwaziki
cyangwa twana yarara abana tugatinya kwanuka mwijyo utigirie warayarara ukaza kuyasaba umugenzi yavomye kare
arakwiye ntakama ntakibazo mugira cyaye
oyaye nokuri ntakama kuvaje ntarakama ntakibazo cyaye turagira Tukuma nyine tuvoma nyine tumerewe neza. Eh tukata nyine nuko twategura ngaha tugize imisa twa twategura ya makomite wa mwatora. Urumva turimo n'umukuru nyine umukuru wacu nuwo. Niwe mukuru wacu niwe nyine
atorongo. Hawe muri ayo makomite yanyu. Bega nibihe mwamushima mwashobye gushikako.
Twarashimye nyene mu nyigisho baduhaye batwigishije ko tuzoyafata neza tukayagirira isuku tukayabungabunga nyine nkuko arayi wacu nyene. Mwaduhaye hama nyine nyigisho baradushikirije
natwe yo gufungurira neza abana babigishije imigambi barabigishije mu byiza byose
yego babitwigishije byo gufungurira neza abana tukabagirira neza nyine tukabahanya ne mu tuntu nyine twiza nkayo mazi meza nyine tuyavomye nyine abana
tukubaza rero mwaragize intervention muri komune ya Kasaze na consolation ya politique na haute vision twatwifuza kumenya iyi projet iri kirakorera mu nzuye muri kamene ukirasazi ifite ikiringo kingana gute kuno munsi tuko turaraba ibyo mwaranguye muba mwarangije ikiringo cyari cyatekanijwe kuri iyo projet n'ikibazo cya mbere kabiri twari twifuza kumenya muri kuri mwaterereye mu iterambere ry'ikomune muri iyo migambi yose twifuza kumenya nubwahe buryo bwari bugenewe komine ukirasazi ubwo buryo bwagenewe komine ukirasazi bwaramaze gukora bwose nimba butarakora bwose usigaye bungana gute konte teni na planification bari mwarateguye ibikorwa bizorangurirwa muri ukirasazi ibikorwa bizorangurirwa muri ukirasazi byaramaze kurangurwa byose hasigaye ibingana gute umwanya wategekanijwe muri projet mubona bizo bazaheje kurangira byose
murakoze cyane ibibazo bihaba binshanganya bacece byinshi mugabo akangeragezwa aja kumfasha ikibazo cya mbere mwabajije muti Mbega washobora kutubwira ikiringo uyu mugambi wari ufise uyu mugambi wari ufise ikiringo cy'imyaka itatu nukuvuga amezi 36 hanyuma uburere ico kiringo cimirije guhera duharuye aho twagitanguriye muri 2019 mu 18 gushikana mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka wa 2021 ico kiringo coba giheze mugabo kubera ivyagiye biracamwo tugatangura dutevye twarasavye ko botwongera amezi 9 kugira ngo dushobore gushitsa neza ibikorwa umugambi wishinze kubishikiriza abenegihugu kuvuga rero yuko dutegekanya ko ibikorwa nyezi na bizorangira no kwezi kwa kane 2022 ikibazo cya kabiri uti Mbega ibikorwa mwari mwategekanije ngahaye muri komine mwa mwarabihejeje planification mwari mufise yoba yarashoboye gushyirwa mu ngiro yose ahanini mu bikorwa twakoreye ngahaye uyu mugambi twaronkejwe kuri finance twashyize mu ngiro kuri finance ya Union Européenne turi en concession avec World Vision
twa ubwo buryo no vuga yuko utarahera ubi bikogwa nyezi na bikuru bikuru uhereye kuri kiturimo cyaranguwe ariko byo twashitseko umugambi rero nciye ku masonga wicaye ku bisata bitatu hari igisata ca mbere kijanye ni na sécurité alimentaire turi gisata rero cyaranguriwe ku mitumba itatu yo muri commune ariyo rugabano kibere na nyamisure abantu batandukanye bangana n'igihumbi n'amajana atanu barashoboye gukorerwa ko ibi bijanye na sécurité alimentaire bitaca bisigura ko iyindi abandi bantu twabaye bibagiye ku yindi mitumba isigaye mu commune twarakoreye ibindi bisata bibiri by'uwo mugambi nk'ikijyanye ni na n'ugufungura n'imirire isuku n'isukura byarabaye mu mitumba yose ikijyanye no gutsimbataza amahoro no kunganira abantu baba vulnerable nacyo cyarakozwe mu mitumba yose no kuvuga rero yuko ibyo bikogwa bigeze ku isemo ishimishije pusanaje bavingora nibaza ko nico kimwe n'ibiciro nibaza ko ntaje ndabiteke ndabifise mu mutwe nabo nashobora guca ku mayanga hanyuma dushitse kubira umuntu agaca bibahereza byanditse neza kugira ntituhave tuvuga ibintu bidatumbereye neza ndavuga rero mu majambo make kuri icyo gisata cya mbere cya sécurité alimentaire iyi mitumba itatu yararonkejwe impene yose iyi mitumba itatu yararonkejwe imbuto nk'uko byabitegekanijwe na proje ni ukuvuga bararonkejwe ibyamwa bararonkejwe ibiharage byo fortifiye bararonkejwe ibigori nabyo birobanuye bararonkejwe imibyibuka asheroranje ibyo byarabaye ntacyo umuntu yumva yuko tuba gisigaye ko twumva neza ko biri kubirunganira abenegihugu hariho nyine kandi kugira ngo dushobore gushyira hagufi ibintu by'imbuto z'ubuntu hariho amaope ariko arabandanya igikorwa cyo kugwiza imbuto bashyigikiwe n'uyu mugambi bakaronswa amabazi imbuto z'amabazi ni ukuvuga zitaratubuntu rwose kugira ngo zishobore kubyara zishobore kwimbukamo imbuto nziza abenegihugu bashobora gutora twari two twibaza ko bazitorera ngaho bashobora zitwara mu mihana bakazirima harabayeho n'ikindi twita FFS kugira ngo openi zibiri izo nyine dutanga izo bamiritipuriya ibiharage n'ibigori imibyuka nayo baca bayitanga bayitanga ngo bayirime mu mwuga nk'ubu ariko barijukira kuyirima mu mwuga kugira igwire imvura itasubiye baca bayitera ku mitumba nariko ndavuga ko muri icyo gisata nyine bariko barigishwa ibintu byo kurima ibizino misikiritire yego kandi aha baratangwe kwimbura barabyishimira rwose ko biriko birabunganira mu gufungura kandi birazana n'udufaranga bukebuke ikindi cyakozwe muri iyo sécurité alimentaire nyine twarubatse ihangari twibaza ko izofasha kugira ngo ibike umwimbu ku mwimbu niyo soko y'injyane zo mu rugo urabizi iyo umutama agiye kwibarabara agasanga uwundi mugenzi we ariko arasoma icupa akanga kumusomya aca agenda akadaha ibiharage agaca ashobora kugira ngo ajye mu bandi mugabo ibyo byari gutunga urugo ugaca bisanga biteranije abategerezwa kumvikana imikobeko twaragize ikintu cy'ugukingira inkukura ku mikobeko icyo gikorwa mugabo nticyateye imbere rwose twaragize ikibazo cyabatuzanira ibyo bite replan n'amayikaradosushe mugabo twarakibandanije mwakiri ku rugero kiri rutoye twifuza yuko urugero ngahasinda rufise neza mu mutwe
nibyo mumaze gutaha bingana gute kugira ngo tugire yinde ibikorwa mu
aha nibaza ko tuba turi nko kuri 30% y'ibyo twari twategekanije aha aye mu isanzwe twari twategekanije
kuvido kilometre ne sinavyo kane za bora na ba fomba bari gato we kama za gato we kichona la chiffre si ego hanyuma hari gisata cyakabiri twavuze kijanye na na nutrition hygiene asenisema aha muri komune twashoboye kubaka amasoko atanu y'amazi yarabaye receptionne abantu abenege ko bari yakoresha hanyuma harabayeho gushigikira ababyeyi bonsa n'abafisinda n'abana bafise batarashikara imyaka itandatu kugira ngo abahe za mfunguro zibunganira kugira ngo bagire ingufu bekilibre relation alimentaire ivyo byarakozwe ku mitumba yose twaca muri district sanitaire tukavugana comment on peut organiser les distributions bakadufasha kugira ciblage hanyuma tukaca tubitwara bakadufasha na distribution kandi harabayeho n'inyigisho igisho zitandukanye kuri no kugisata na hereye ko zijanye n'ingene abantu bo nko mu secretary mantel de bonne pratique agricole bazigishijwe nka twarashizeho comité de gestion hangari bari gishijwe ngene bo bikora nko muri yo hygiene ya sanisema kuri ya masuse ari amakomite yari gishijwe
nagomba mbaze mwakoranye gute n'inzego za leta zari zihasanzwe kugira ngo mushobore kugira meta en pratique ces techniques agricoles n'ubundi buhinga bushasha muba mwarazanye proje cyane mwakoresheje bari buhasanzwe
twakoresheje ubuhinga bwari buhasanzwe mugabo utari buzwi mu gihugu kuba ama itinerate na mafishi tekniki dukoresha si mashasha ayasanzwe hari mugabo yari inaccessible kuri population yari nga ntibari babifise ibyo bintu fishi tekniki comme outil didactique twaje tuzibintiplie nko ku kigori ku biharage ku kiraya twagize fishi zitanu twazimultiplie twazidistribua kugira bazikoreshe bashobore kuronka ingene ikigusobye ushobora kuraba aho kibaza
mwakoranye gute n'inzego za leta zisanzwe zikora ibikorwa
mu gushyira mu ngiro umugambi ahanini reformateur mu bisanzwe ntitwari gushobora guforoma abantu bose ntibishoboka twagira manuayo de rayonnement ni ukuvuga ko twafata agronome communal na moniteur bakaja bakigishwa bakaba renforce kugira ngo nabo n'abafermier leader nabo twita abafermier leader donc umba la population a été regroupée muri ma groupe de 25 muri ma groupe rero le président tumwita fermier leader niwe twavuga ko yoba ari nda imboneza muri ivyo byose abo rero nibo baca badufasha kuroreya information kugira ngo batushe benshi kuko bagiye tugiye turaja kumuhana byari bigoye ikindi twaciye dukora kugira ngo bishoboke kwigisha muri sare umuntu byinshi biramusoba mbuga twaje dufata ku mitumba akabaho icyo twita ama FFS Chambre Ecole Paysan ou CEP abo bantu nibo baca badufasha kuko abantu bava mu mihana bagaca baza bagahurira kuri iyo champ bagaca baho demonstration ya technique kugira ngo abantu benshi bashobore kubimenya
mu ama FFS ngaho
ku mutumba hose hari FFS mu mutungo wa dufise zitatu umva nabivuze hari kuma nivo au niveau de la commune twarahamagara
ndavyumva ufite mvuga FFS ari abantu bafite kuko turakorera ku kigori turakorera ku giharage
serawe sizo twasigura ikigezwe kuko twashaka ko babona la technique bacha baje kwaplika mu masha yabo selon la umva nka saison a par exemple ibigori ni bigori hanini saison b hanini ni biharage ni bitwaje tubashira mu ni bitumba
none ubu mu sama kese mu aramuye chanke aracari karakora
yacari karakora yego acari karakora ariko kiti
ni muri abye ku mwanya mwafuze proje musanzwe yari heze ngamwa sa kuba babongeye kiringo
yego
turebo kibetse gusa muri secretary mantere tubona ibyo ari bitegekanijwe mwashoboye kubirango none mu kiringo gisigaye mubona nk'ibituko nk'ibi basavye yuko nkihanga itari securize
yego
yuko muzo mushaka kuzayisekiza n'icyo kiringo cy'amezi 9 mubona muzo mushaka kwa mwa bitoze
ibyo biragoye kubera iyo prolongation yaro yabonetse ni sanko additionnel no kuba yuko ibintu bitashoboye gushikwako cyane cyane nk'ibi bintu bya appropriation accompagnement suivi kugira ngo ibintu ntibije ntibishike ntibize binariwe gushika ku bihangiro nivyo bikorwa twashize imbere muri planification kuko nibitashitswe ko mugabo byari planifié au départ icyo rero kiragoye kugira ngo dusubire muri ya planification turabe neza ko aho shoboka mu marinye budgétaire kuko turabe ko twashobora gufinansa iyi construction yanga iyo clôture sino umuntu agerageje kuvugisha ukuri twaramaze kwitegurira ibikorwa tuzokora muri icyo kiringo mugaye icyo gikorwa twari twagishyizemo
murakoze bijanye murabona ubu rero mujanye na secretary mantire mwarakoze byo gutanga ibitungwa muratanga n'imbuto
yego
twagomba tubaze ubu tugiye kuja muri sezo a kandi mwe muzamukiye muri sezo se muzamukiri an activity hanyuma tuje no muri sezo a muzamukiri an activity none ni iki niwa mwarategekanije kugira ngo mushigikire security alimentaire muri amasezo abiri muzamukiri ko murakora
icambere gikomeye nibaza ko twebwe dushira imbere si ibintu ahubwo ni renforcement de capacité turagerageza ko ibyo iyo misozi nk'itatu yatowe ngaha yoba a modèle de rayonnement un centre de rayonnement kugira ngo ifashe tubereke abene gihugu bo hirya no hino bashobore kwigira kuri iyo mitumba itatu babonere technique zamaze gutangwa akamaro zazanye mu kubaho kw'abantu nico gituma rero tubibaza tuti abo iyo izo pratique izo technique zabaye diffusé zabaye vulgarisé au niveau de la communauté zituma habaho kugwiza umwimbu gufungura neza gutunganya ivyimbuwe neza ivyo byose twosha tuza turabijako tukabikorerako kugira ngo abandi baze kwiga bigiraho nyene muri iyo mitungo itatu ifashe akarere kugira ngo bashobore nabo gushyira mu ngiro ibyo byiza bishobora gutuma babaho neza
none muri approche ntuse mwagize modification y'amazi mafishe technique
yego
twagomba tubabaze yuko mwamurakoresha approche y'amanzi y'amakiritire en bloc kuko uhamagaye abantu kugira baze kwigira ku mitungo itatu mu mitumba ishika 17 mu mwaka w'ikirasaze ubwo ari mitumba itatu mwatoye ko yoba pilote technique ya nze approche ya kirutira mu bloc hacho mu komura ikora
atari muri
kwa tayoma ko tshora kwa sante dole yonema atari kirutira mu bloc
ego urumba ngubu ayo ma ope ya ma ope abiri nababwira ari ma ni homogene kirutira biri homogene ntibiri ntibiri imeranje
yobizi
yobizi tufise probleme kibazo cyahabaye n'igize ugitegetera abantu kugira ngo bashobore kuronka grand terrain bakorera ko kugira ngo bakore ikintu ndambere bwire ico kibazo twarakigize ntabo janangwa ko twakoranye n'abantu baki kugwego go hasa twakoranye n'abagwiza imbuto babandi twakwita ko bamaze gushika ku ntango ikomeye kuba twashaka kwerekana yuko mu gihugu abantu bagiye hamwe bakiyoorganiza bararonka isi yaho bakorera umugambi mugabo icyo twifuza si nuko ibyo ibyatanzwe comme technique bonne pratique kandi ishigikiwe kubera experience babonye nabandi bo bibona baje mu twa turima tutarakura tusi hanini cyane nabumva ni
pour clôturer ibibazo na kandi ndagomba kubabaza
yego
kitira mboke ntiza nkabo abari umurima umwe w'umuntu umwe ariko kitira mboke n'abantu barimira rimwe bagatera imbuto imwe bagaterera igihe kimwe nukuvuga yuko musarimiwe undiwe sakarimiwe undiwe sakarimiwe mugabo nko mutumba wo ukaba uriko ibintu bisa nico twita critique en bloc kuba ko umurima uzaba umuntu w'umuntu umwe
ukigira ko
eh kuko ya makostra mazikona hari yusisa muri inta
okay
twifuza ina kagwe tubavuniye twifuza ikuru namwe eh ariko umuntu arima karope gatoyi agenda akabiza imbuto kwiwe kano gatoyi ibyo umubisanzwe ntitwobyemera ubyemera ipari ari akoshe ziza mwaza ni mugabo tugakoresha gira critique en bloc abo bantu kumwe bashobora kubegeranya ubabwire muti ubu harageze ko tuja kugira kurima bace barima hanyuma mubaherese amazi muzabaherere rimwe kandi kugira hanyuma bace baterera rimwe iri niyo cya rero iba kiritire ambroke hamwe bazi munsi bazi kumara inyi wanje ngo bakaba ari muri mazi
okay cyane ni nishye muri sense ya yo ya champ de démonstration ko iyo hamuri ayo maope ivyo bahakorera byiza byabaye pumve byoshobora ko babisuma twara bakabikorera baje mwitwize kuko iyo technique nibaza ko tutarayi noganza gose ngo tuyishire mu ngiro niza comme de terre nibaza ko ari kindi ari technique hacho ntavuze kijanye na resita ya gatatu nagomba kuvuga kijanye na cohesion sociale izo zose twavuze twarabonye uko bigoye ko gushika ku kintu mu gihe abantu batanywanya abantu badakundana abantu batabanye neza nacho gituma twakoresheje approche zitatu approche ya mbere ni approche abatangamuco n'abantu basansibiriza kugira muri menage au niveau du menage ahanini abantu bamenye neza ico bamaranira bakubahane bakundane hanyuma baje bahana ijambo batunganye neza urugo rwabo iba projet rero yarakoreshejwe ngakubwira ngo duhimiriza abantu kutajyana imitsi nkuko bavuga mu kirundi umwe wese asohora amaboko kuvya ashobora akire icyakoze akoreye urugo rwiwe approche ya kabiri ni approche club de paix imibwi y'amahoro ifasha kugira ngo urugo indani bigenze neza mu kibano naho nyende habe gutsimbataza umubano runtu abantu bahure baramukanye ntibarya ntibarabane nk'ibikoko hanyuma imigenderanire ishoboke yinda approche ya gatatu twakoresheje ni approche CVA nyumviriza nterere nyumviriza nterere yunganira umubano abo bantu bashoboye kubana neza bahura bakaramukanya umugabo hariho ama service ya leta les services publics ziratanga ama service rero atangwa ni kugira ngo wa mubano bwa bumwe wakwisha no kwizana bishoboke ivyo rero twakoresheje kugira ngo habeho ubutungane habeho amahoro habeho kubahana no gukundana mu gihugu ivyo rero birunganira kugira ngo iterambere rishoboke ahantu namwe uja kurondera iterambere abantu bataremye ku mutima batajyama ngo basinzire biyumvira iterambere n'iryo warayajyanye akibuka ikimurindiriye ejo mu gatondo ivyo rero nabwo twabikoze mu mitumba yose n'ubu ariko turiyumvira kugira ngo abantu bahure turiyumvira ingenzi twabikora turatwibaza tuti nk'ayo amajwi y'amahoro igerageje ikagira nk'inkino ihuza imitumba abantu bejeje gukina bagaca haba gakino kabasigurira igituma igikuru cy'umupira igikuru no guhura hanyuma abantu bakavugana iby'iterambere by'amahoro by'ingene bashobora gutunganya ubuzima bwabo kugira ngo bashobore kugenda neza gusoma ivyo rero niho turiko turabandanya tutarashika ku isemo twifuza gushikako ivyo rero turibaza yuko muri iyi minsi zo kwirikira bizodufasha kugira ngo nibyo bikoba twavuze hejuru bize bishoboke muri context twovuga yoba imeze neza imaze kuba aseni imaze kutunganywa neza kugira ngo iterambere twipfuze ukumwumvikana dushaka bishoboke no muri kazoze nyuma ya projet abantu bibuke ko kubana ariyo shingiro gitera muri magufi aha twatanze impene mu mitumba itatu muri rugabano imihana ya Rose impene umva yari imihana amajana bina mirongo cyenda yatowe kugira ngo ironswe ibyo bitungo mugabo bari twaje tuyagira mu migwi ya 2025 mu migwi ya 2025 washobora impene munani impene ndwi zivyara n'isuguru dorasi ameliore kugira ngo zishobore kwameliora ibyo bitungo ego ntawovuga ngo byose ngo birera kuko hari izo baduhaye ko raporo zashoboye guhwera mugabo nyinshi ubuziho zirabyara twategekanya ko muri uku kwezi kwa gatandatu muri iyo mitungo itatu tuzogira gushamura strategi twafashe kugira ngo abantu bose baronke rero sinzi ko ari nshasha nibaza ko twimviye tuti kugira ngo guhanahana ibitungo bishoboke mu mwanya mutoya umuntu ntiyotanga umwagazi ahubwo yotanga nyina agasigarana umwagazi kugira ngo ice yima ubundi ari nyuma yiwe aronke turaduhabura tuti imbyaro zitatu zizaba zikwiye kugira ngo umuvi wose uronswe igitungo ivyo rero nitwe tubahimiriza rero twibaza ko bizokunda tuzobajya kara mu gihe tuzaba tugiye tutategekanisha ibikorwa cy'uguhanahana ibitungo kuko twibaza tuti kugira bishoboke uko twibaza muri planification yacu tuzogira un comité coordinateur iri charge ya redistribution iyo komite nizo minyiti akwiye kuronka naka yavuye kwa naka hanyuma tumenye babonye ne bazomenye ngene baca baza barakwirikirana iterambere y'ubwo bworozi nuko tubitegekanya kandi mitumba yose uko nabibwiye bari groupe abo igihumbi n'amajana atanu twibaza ko bo birakarurira abandi izo mpene kuri urwo rugero zaratanzwe
ariho nashaka kumunganira gatoyi hari ibindi bikorwa twagiye turakora
nicyo gisata cyo gutsimbataza umubano mwiza cyo gutsimbataza umubano mwiza mu benegihugu hariho igikorwa twakoze cyo kurwanya gukinga no kurwanya ibiza n'isibe twashoboye gufasha urwego rwo ku ntara gushyiraho plan de contingence provinciale hanyuma abapartenaire n'ababigejwe bose barashobora kuyemeza bagira validation du plan de contingence provinciale ntitwagarukiye ngaho bonye muri kino gihe tugomba ku developa ama plan de contingence komino mara ma komine kora ane yababwiye mugenzi wanje ariko kandi ntitugarukira no ngaho kandi turashyiraho n'ibyo bita le base coordinaire cyangwa les unités coordinaires muri mu gukinga no kurwanya ibiza n'isibe bishikira bene gihugu ngaha ku mitumba yose 86 igize aya makomine kwa rane ubunye rero bakaba ariko barakurikirana inyigisho ama base coordinaire haba hariho komite ku mutumba umwe komite y'abantu indwi base coordinaire bwa mbere igizwe n'abantu 20 mugabo komite coordinaire mu kurwanya no gukinga isibe n'ibiza irimo abantu ndwi nibo bari kubakurikirana inyigisho twifashishijwe n'ubushikiranganji bw'umutekano iterambere n'iterambere ry'amakomine bari kubadufasha turafise icyo bita abakome mu point focal n'ubarino yari muri buraza niho hari kahere inyigisho abo bantu b'abakomite bagejeje kurwanya no gukinga ibiza n'isibe rero urumva imitumba yose kwa 86 irimo aya makomine ane abo bantu ndwi ni ukuvuga abantu 602 muri aya makomine ane bari kubakurikirana inyigisho zo kurwanya no gukinga ibiza n'isibe icyo ntiyari yashoboye kumushika kumugira
kuri amatari w'intara Gitega Venant Mani Rambona akaba nawe nyine yari yishikiye ku rubuga aho yasabye abo bafasha muri iyo migambi kwisuzuma mu burere bakoreramwo mu kuraba ko imigambi barangura hari icyo izosigana abenegihugu yarongeye asaba kandi ko ata migambi ibiri yohurira ku mutumba umwe mu ntumbero yo korohereza abenegihugu
abazwa ku ikaye do sharje icyo gituma abiza kubanza kuyapropria bwa mbere hoho n'ibisanzwe bihari n'ibiriko birakorwa kugira ngo acamo abone isemo hanyuma abandaririze ko nawe nyenda mukeza kuko ni intwari kubera abona umwanya muto ariko aradufashe bitari bike rero gushima niyo imaze gukorwa shima n'imaze gukorwa si bike kuko mwayivuze kandi twabikurikirana turabizi tari mike twari tubizi mugabo tukifuza yuko intambwe ari nziza itosubira inyuma ahubwo ntambwe yaguma iboneka azi yuko umuntu yamavuga ati umuntu akoreye agiye n'ibyo yakoze bigaca bimukurikira icyo bisa nuko atacyo aba yarakoze mu bisanzwe ni byiza yuko umuntu akoreye ahasiga izina ahasiga izina nawe n'ibyo akoreye n'ibyo hari ibiboneka bidaca biboneka muri uwo mwanya nyine mu gace dushima nuko haba hariho icyakozwe hanyuma kandi mu ntumbero y'ubuno uko ahantu hasanzwe hari mu partenaire atawundi muntu aza kwinjiramo kugira ngo byorohe kugira evaluation aho ku ino mitumba muri ko mukorera ko ni ukuvuga mu gushyigikira ibikorwa by'igihugu naho ni mu partenaire azoza kuko ashakira ati hagiye ubundi none ubu kwivariwa gute uri ko arahakorera icyo cyicyo mumbise umuhanuzi ya yagumye abaza ku bijyanye no gushyigikira imigambi ya leta mu bijyanye no kugwiza umwimbu no guhindura abantu ingene basigaye bakora mu bijyanye no kurima kijyambere urumva ntawe undaza mu gihe mba mukihari ni ukuvuga yuko nyine umuntu araheza akagerageza muri planification rero agaplanifya yibutse n'intuzeye n'ibyo tubwiza gufasha mu bijyanye no kugwiza umwimbu yavuze ikijyanye kumva no gufasha abanyagihugu ingene bashobora kurima neza hamwe n'umuntu aje ashyitse ku mutumba agaca agira ati uno mutumba biragaragara yuko hariho icyahindutse nubwo twebwe hari ikintu kiduhanze cyane isi wagira ngo ni nka bwazino kurundi zino mwese gusa tuyikoresha nabi ahantu hari kwimbuka itoni ntihadusanga bimbura ibiro amajana ane ni hake ni ukuvuga yuko isi turayifise kandi iyo kwimbuka mugabo ni uko dufise ikibazo cy'ingene abenegihugu bajya ku murongo nabo kugira ngo bajye ku murongo si inyigisho gusa kugira abenegihugu narabonye kugira ngo bajye ku murongo nabo inyigisho ukabereka no mu byo badashobora kuronga dufashe nk'akaruhuko nk'ahantu barimo neza ibigori ubu ndazi yuko naho batoronga ubaha imbuto y'ibigori cyangwa amase bazobirondera kuko barabonye akarusho urumva ikintu gikomeye no kubanza kubigisha mugabo ukabaha n'akantu k'akamotivasiyo kugira ngo bace babona yuko ibyo umuntu arigisha ari byo nk'ubu nko guci kugira tuti bashahantu hose haboneka amazi habwirizwa kuba hari ibyo kurya ubwo ugasanga bene igihugu baraye ati ni murime imboga ni murime iki cyangwa ahantu hari amazi hose habe hari ibifungurwa ubabariye gutyo gusa atacyo ubaye ngo ucyo ubashyigikira ucyo ubindi twabyumva neza ubwo yagize ati imbuto tuzobazanira nduze tuzobazanira n'amaso bashaka ayo mudafise kuko ari ikintu niyo babwiza kuyaronka bagaca babona murabikoze bakabona umwimbu baronse aho ubuhejije kubigisha bagira ati twarabonye inyungu twaronze tubwirizwa kubikora ntacyake ntiyari ko navuga ati kiritira mu rugo bagiye kuraba nk'ahantu nk'umutumba wose barimo ibigori bavuga mbere aho bica byoroha nk'ahantu usanga hari udutoki twinshi ushobora kugira inshuti utwo dutoki rero ntitubana n'ibigori neza nimubanze mubitere neza ibyo bitoki bagaca babikora neza urumva bose nta n'umwe avamo bose batunze ku murongo mugabo hageze kwimbura uhaciye uwo muri kere baca bagira ati ngo tuganiye no gusorora barasorora cyangwa ugasanga bari ko barashikana n'impene
mumenya aho kugira ngo berekane ibyo bamaze kurangura haciye hatunganywa uruganda rwo kwerekana ibimaze kurangurwa aho hari hatumiwe abasitanteri mu makomine yose y'intara ya Gitega abarongoye ibisata bitandukanye byo mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo kubereka ido n'ido ry'ibyaranguwe n'iyo migambi
ibi bikorwa twarabimenyeshejwe ndetse twaranabikurikiranye kuko twarashitse ku rubuga twarabonye ibyaranguwe bitari bikeye ariko si byose ntitwaciye hose kandi iyi migambi irikirarangurwa ntiyaranguriwe mu makomine yose ariko byabaye byiza yuko amakomine yose abaringaho rero twari ko turashima ibyaranguwe ibyo twabonye n'ibindi muhava mutwereka rero ko twashimye nari kugihereza ko ariko kugira sindagihereze ko twagomba tubasabe kugira ngo n'ayandi makomine mutarashobora gushikamwo ejo aho bukera nibaza yuko bamusantere bari hano twibaze yuko bazobaha akaze kugira ngo ibyo mwaranguye ahandi no muri ayo makomine naho nyene mushobore kubirangurirayo hakozwe ibikorwa byinshi twarabonye ibikorwa byo gutanga amazi mu mihana ku mashure ku mavuriro no kutundi dusantre tutari duke icyo gikorwa nk'abaserukira intara twaragishimye mwarafashije mu bijanye no gufungura gushigikira imiryango isanzwe ifise amikoro adashemeye muragira aho muyikuye mugira naho muyishikanye mwaratweretse yuko mu bijanye no kunywanisha abantu mwarashizeho ibigo byo gushigikira amahoro kuko atagira amahoro iterambere ntirishoboka rero byose twarabishimye mwaratweretse nyine mwashigikiye ikigo cabagiye barahohoterwa iyo hariho guhohoterwa ntaterambere rishoboka mwaratweretse aho mwashoboye gushigikira ikigo kijejwe kwegeranya amaraso igikorwa ciza cane kandi twarabishimye rero twovuga tuti ivyo nyene twashimye bishishikare kugira ngo bigende neza cane ariko nimba hariho ututagenze neza muri ivyo bikorwa ni umwanya mwiza uko tubirabira hamwe hanyuma bikosogwe ibitakozwe bitarakorwa biheze birangugwe rero nkaba mpamagariye umwe wese ari ngaha kugira ngo aterere kubyo baza kutwereka kandi tukifuza yuko atawoniganwa ijambo kandi mugasanga igikorwa bwati kicararanguwe mugasanga nticaranguwe uko bavyanditse mu mwanya wanyu wo kubishikiriza kugira ngo twese ibintu tubyumve kumwe tubibone kumwe kugira ngo iterambere turiko turaharanira turiko turifuza gushikira turishikire neza hari cyo twagiye turasaba turi ku rubuga twizere neza yuko mukanya muza kubitwereka tuza gusanga birimo kugira ngo ikomine yose ize kumenya neza ibiyigenewe ikigo canke amwagiye mukorera bamenye ibyo bari bagenewe bamenye ibyo bamaze kuronswa kugira bamenye ibisigaye kandi ikigira kane naco baheze bamenye nibitegekanijwe bizigiye kuzorangurwa muri buri komine akaba ari kuri ayo majambo nuguriye kubiko icese ibikorwa by'uyu munsi imana nibahezagire
ku izina ry'umugambi wishinze iby'iterambere aha mu ntara ya Gitega witwa mu rurimi rw'Igifaransa Mesures d'appui à la résilience des populations du Burundi muri igikorwa cyo gushikiriza ibikorwa uwo mugambi urangura muri intara ya Gitega migambi ma projet abiri makuru mugambi witwa tubeho neza bene umugambi witwa twitamagara yose ifashwe mu mugongo na mezi d'appui à la résilience des populations du Burundi kuburyo duhabwa n'ishyirahamwe ry'ibihugu byunze ubumwe bya Burayi. Iyi migambi ibiri ikaba nk'uko mubyumvise ifashwe mu mugongo n'iryo shyirahamwe, tukaba rero dufashanya duhanahana amakuru tugerageza gukorera hamwe kugira imigambi ibyo iyo migambi yishinze gushika ko tubirangura iby'ukuri. Mugabo rero ntitwokora twirorera, ntitwotama twirorera, kandi ntitwokora ibyo turiko turakorera muri iki muri intara ya Gitega tudafata akanya ko kubishikiriza abarongo y'intara eka n'abandi bafasha mu mirimo itandukanye ikorerwa muri intara ya Gitega kugira babone icyo iyo migambi ibiri iri kwirakora. Mbe banashaka ubu uya hariho n'indi migambi ibiri nyene, umwe ukorwa n'ishyirahamwe Oxfam n'uwundi ukorwa n'ishyirahamwe OIM, nayo nyene ije kunganira muri icyo gisata mu bijyanye cyane cyane no gukinga impanuka. Ariko novuga yuko itaratangura neza ibikorwa byayo, mugabo bose turafatikanye cyane mu kuza mu gukora ibyo bikorwa by'iyo migambi, kandi kugira ngo turashikiriza abo dukorana abarongoye intara aho ibikorwa by'iyo migambi bigeze.
Haraheze neza na neza imyaka ibiri dutangiye gushyira mu ngiro uyu mugambi nta muntu arayitega kuko uburwe cese hajya no kuba bitaboneka cyane biriko itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu mu 2019. Ugomba rero yuko kwa gatanu uza hazabaye imyaka ibiri neza na neza uwo mugambi dutanguye gushyira mu ngiro muri ibi bice, ukaba ari n'umugambi w'imyaka itatu. Hajya murabona yuko wari wugururwa icese n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi hari muri hoteli tatu ngozi. Rero nuze ku ijambo kugira mvuge cyane cyane ibyakozwe n'umugambi, sinza kubivuga byose ariko mbwira ko batangura uhanahana ijambo tugashikiriza byinshi turaza gusigura cyane bitagirira ko ubona umugambi. Ariko ndabamenyesha yuko uyu mugambi wafashije muri amakomine anewe ndabashikirije mu gushyira hamwe abenegihugu mu magurudema. Izo gurudema zikaba zakoze ibikorwa byinshi bijyanye n'uburimyi n'ubukungu. Mugabo rero zarashoboye no kujya hamwe ziragira n'amasosiyasiyo akora n'ibikorwa byo kuzigira no guharanira kugira babandanye barwana kandi babandanye bahana uburyo ku buryo bashobora kwikenura. Ayo magurudema rero arashyika amajana atatu na 20 mugabo 150 yagiye hamwe kugira agire icyo kijyanye n'icyo kamuze kuziya no kurwana. Muri mu gusahiriza wa mugambi w'igihugu iwe Burundi urambaye twarashoboye gukingira amahita 278 isi ndimwa ama turaca n'imikobeko abantu cyane cyane kuri ayo makomine abe shikirije twarashoboye gutanga n'ibiti bijyana n'indimo kugira batere kuri iyo mikobeko kariyanza zishika 100,000 ndetse n'100,000 zisa ko turatera n'ibyatsi byatu bisa ko bishika 1,500,000 kugira batere kuri iyo mikobeko. Harashoboye kubakwa kongera turagira shayi pema magare atanu yubatswe muri amakomine nitaba muri komine itaba kubatse ngo itangarize ibiri ihagare imwe iri ku Gitega indi hagare iri hariya bita Muhezi makebuko twabatse ihagare imwe Mugumbasha ibukirasazi hariho ihagare imwe yubatswe kibere hama n'indi hagare imwe yubatswe iburaza aho twita mahoro hari mahoro twashoboye gufasha abadafise amikoro mu kubaha uburyo bw'amafaranga bashobora gukoresha ukwikenura kwa minsi yose imiryango ishika 1,700 iyo miryango tukaba twayisaba yuko twakoranye n'abajejwe intwaro kugira bakore ibikorwa by'iterambere
turashimiye kuba mwadukurikiranye ntiwibagire gusangiza bagenzi banyu inkuru murakoze.